ni murabe ingene biteye igomwe
Kayanza ewacu Kayanza
na twishime rero bagende hoyo munsi twongere twishimirize
Kayanza ewacu Kayanza
kwehe twaratoye neza indongo zinyatso barundi mwe
Kayanza ewacu Kayanza
na tugiye imbere ngo murabe twarabikoze birashemwe
Uburundi bwaraciye mu ngorane zidasanzwe nimwiyumvire muri ko murazirikana iyo ibi tubitangura tukironka intayo kwikukira uburundi babugeze mwiyumvire muzirikane muravye aho twari turi mu 2005 mugaca mubona uburundi no musa aho turi Uyu mutahe twataguje mu 2005 mukabona ivyo vyayo no munsi mu myaka 17 Nimwiyumvire iyo mu 1962 duca dutangura uburundi babugeze Umwe wese yumvire Ni murabe rero ivyatubujije kuhashika Mubirabe muza gusanga byose byatuvuye mu minsi heze nabakebura ndababwira nti uwatwonone yari umukoroni mugabo muribuka ko nonge ndababwira nti kuva ubu uzosubira gusamara agasubira muri bijya twarimwo ntazabeshera umukoroni ejo nimwabona heze imyaka 5 mugasaka Kayanza Kayangana ngo vyavuye hehe vyavuye aha yavuya intara zose nzirabiraho rero mugabo ni intara zose ragira ndababwire yuko zose ziri kukivi muri uyitwaraye naho nyene twinjiye ingoro nkene nk'iyi ntara murutana bariko barubaka ingoro y'intara naho nyene bageze kure makamba naho nyene bagira bayiheze rumonge bagira baheze cibitoki ho emwe kirundo hose bariko barubaka ingoro z'intara ibyo rero ni vyiza cyane Nivyiza nari ncandabinezererwa bose nibubake bose none rero indongozi muri ngaha muze kubwirana hari habashikiranganje hari habasekurikira ubushikiranganje mwese mubwirane yuko ibi bisata by'ubushikiranganje biri mu ntara bitegerezwa gukurikiranwa ku munsi kugira bakore neza savye abashikiranganje bose bamenye icyari cyo service de concentré de l'état ni service ya ministere nivyumvikana ingere twebwe tuva tuti dushikwegerezwe ubutegetsi abene gihugu hamaga cavuga barabutaye bategerezwa gukurikirana aya mabiro yabo yose nico gituma nazanye cyake ni tuvuga amahera akoreshwa ku mwaka budget program no kugira ngo intara yose uzeze turaraba ico ubushikiragaje bwahakoze nico gituma twaciye tuza razijya nzego zidujye mu ntara duca duha komini ubushobozi bwo gukora iby'iterambere twese dufashanya kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere
intara ni murabe ingene biteye igomwe
Kayanza ewacu Kayanza
ngo twishime rero bagende hoyo munsi twongere twishimirize
Kayanza ewacu Kayanza
kwehe twaratoye neza indongo zinyatso barundi mwe